Cyambere cyoco nuko iyo ngingo iheruka gufatwa n'umushikiranganji ajejwe iby'intwaro yo hagati mu gihugu ari ngingo inyuranye cyane n'amategeko cyane cyane ibyizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ingingo ihonyanga uburenganzira butari buke bw'abanyagihugu cyane cyane mu bijyanye n'ubuzima bwabo bwa minsi yose n'ibyo gutunganya imiryango hamwe ikindi n'ingingo ituma umushikiranganji yivanga mu by'ubutungane kuko dufatiye nko gucaha cy'urenga ibigo ibyo bita mu gifaransa concubinage ni icyaha gisanzwe gihanwa n'amategeko mpanabyaha y'u Burundi bisigura yuko iyo umuntu arenze ibigo mububakanye uwo bubakanye arafite uburenganzira bwo gushobora kumwitwarira ari naho haza hakabaho urubanza rw'icyaha wakoze amakosa agahanwa ivyo rero ni igikorwa gikorwa n'urwego rw'ubutungane n'amasentare yonyine ashobora gucira imanza agatanga ibihano ku muntu aba yakoze icyaha gitegekanywa n'igitabo mpanabyaha bisigura rero yuko umushikiranganji afise uburenganzira bwo gutanga ibihano ku cyaha cyatekanijwe n'amategeko kanatsinda icyo gihano uretse ko kiba ari igihano kidahuye n'amategeko n'igihano kiba kije kwiyongera ku bisanzwe bivugwa muri code penale mu gitabo mpanabyaha cy'u Burundi ubwo burenganzira rero ntabwo afise kumbure icyo twokwibutsa nuko ibintu bijanye no guhana ivyaha ari amategeko ashigwaho n'urwego rujejwe gutunganya no gutora iby'amategeko icyo bita mu gifaransa pouvoir legislatif umushikiranganji rero kubera ari mu rwego rujejwe iby'intwaro nta burenganzira afise bwo gushinga amategeko azavuguruza canke yunganira amategeko yarahasanzwe ku bijanye n'ibwirizwa shingiro turafise ingingo ya 28 ivuga yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo gutunganya iby'ubuzima bwiwe n'ubw'umuryango wiwe ibyo bita vie privée et familiale mu gifaransa ino ngingo rero biboneka yuko ihonyanga ubwo uburenganzira busanzwe bwubahirijwe n'ibwirizwa shingiro mu ngingo ya 29 naho baravuga neza yuko umuntu afise uburenganzira bwo kuba kugwiwe agatora uwo bubakana bisigura yuko afise n'uburenganzira bwo kutuba kugwiwe umuntu ntashobora kuba kugwiwe ku gahato ntashobora kuja kubaka biciye imbere y'ababijejwe biciye imbere y'amategeko nk'uko bakunda kubivuga ku gahato ni kuvuga abantu babiri bakuze bishitse bakabana bataciye imbere y'abajejwe kubitunganya ibyo bita mu Gifaransa etat civil abo bantu ibwizwa shingiro rirabakingira biciye ku ngingo ya 29 kuko ivuga yuko umuntu ari watora yuko aja imbere y'ubujejwe iby'amategeko mu kubaka ugwiwe canke agashobora kubana n'umuntu kumbure bataciye imbere y'amategeko mu ngingo ya 30 baravuga yuko umuryango ari umushinge w'igihugu mugabo mu kuvuga yuko ari umushinge w'igihugu ibwizwa shingiro riremera yuko umuryango ushobora kuva kuba kububakanye biciye mu mategeko nk'uko ushobora kuva ku bantu bubakanye bidaciye mu mategeko ni gutandukanya rero ibyo bintu bibiri hari ico cyo kurenga ibigo gisanzwe gihanwa n'amategeko umushikiranganji atarafise uburenganzira kuja kuvyivangamwo hari n'ico cy'abantu bashobora kuba babanye batiriwe barashya imbere y'amategeko abo ibwizwa shingiro rirabakingira ikindi naco giteye ingorane muri iyo ngingo y'umushikiranganji ni ibintu byo gukumira byo kurenganya mu gihe ibwirizwa shingiro rivuga yuko abarundi bose bangana imbere y'amategeko uno munsi uwo mushikiranganji ariko ashyiraho ingingo zikandamiza abantu bamwe ni kuvuga abajejwe intwaro nabo bajejwe intwaro nibaza ko ari ku rugero rutoya kuko si nibaza yuko ingingo y'umushikiranganji ejo izoshobora gufata abandi bashikiranganji abandi bashinga amateka abantu bakuru bakuru mu nzego z'umutekano n'ingingo iza iraba akagatoya k'abarundi bisigura yuko ari ingingo iriko irakandamiza abo bantu mu burenganzira bwabo umushanje reka kuri ibyo twita mu gifaransa discrimination kuko ingingo ifashwe yateza kuba ari ingingo iza iraba abantu bose mugawe we yafashe ingingo iraba umugumwe aza kubashyira ku bihano biza birengera ibiteganyijwe n'amategeko byumvikana ko harimo kurenganya abo bantu bajejwe intwaro tugasaba ariko gushikiranganji yo kubita agashyi ngingo akayihindura maze uburenganzira bwabo bajejwe intwaro bavugwa bukubahirizwa hakubahirizwa n'ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko asanzwe afise ibyo ategekanya kuri ibyo umushikiranganji yafashe ku ngingo birahambaye cyane ibijyanye n'ingaruka mbi z'iyo ngingo kuko murazi yuko abo bantu bavugwa bo mu gifaransa bita les administratifs n'abantu kumbure bamwe baba baratowe abandi baba bashyizweho kumbure n'amategeko y'umushikiranganji cyangwa umukuru w'igihugu abo bantu rero niko kazi kabo niko kazi gatuma baronka udushahara canke uturusho dutuma babeshaho imiryango yabo kubahagarika rero ni kuvuga yuko umuntu aba bakuye mu kazi ni kuvuga yuko umuntu aba ahagaritse bwa buryo bwatuma babeshaho imiryango yabo kira noneho iyo umuntu akuwe mu kazi uwo ari we wese naho bitaba ari umuadministrative bikakogwa arenganijwe arafise uburenganzira bwo kwitura sentare kugira ngo ishobore kumutunganiriza turazi yuko ubutungane bw'Uburundi bufise ibibazo bitari bike cyane cyane byo kuremerwa n'intwaro ihari mugabo twosaba yuko abazuba barenganijwe muri ubwo buryo bw'uburyo umutima amenyo bakitura ubutungane tugasaba ko ubutungane nabwo bumviriza bukaraba ibyibwirizwa shingiro rivuga iby'amategeko avuga maze bagashobora kubatunganiriza kuko batabatunganirije kizoba ari ikintu kibi kuzoba ari ukwirengagiza yuko amateka ariko arahonyangwa kuzoba ari ukwirengagiza yuko iyo ngingo ifise ingaruka mbi cyane ku buzima bw'imiryango y'abo bantu bashobora kurenganya